Iqonga loThintelo loLwaphulo-mthetho elixhaswa yiNkonzo yesiPolisa yoMzantsi Afrika libambe umngcelele ukuya kwibala lemidlalo lasekuhlaleni eTefontein ngomgqibelo lisithi kwanele ngezenzo zolwaphulo-mthetho eziqugqisa kula mmandla. Umququzeleli woluqhankqalazo uShiladiyani ucenga urhulumente ukuba angenelele njengoko iinzame zabahlali zingenako ukuthomalalisa ukwanda kweziganeko zolwaphulo-mthetho zizodwa. Utyani uthi ubugebenga sele buyinto eqhelekile eluntwini, ngoko ke lifikile ixesha lokuba urhulumente noluntu bamanyane ekunyanzeliseni umthetho naseqinisekiseni ukhuseleko loluntu.
Baahi ba tikolohong ya Rossetenville tshebedisanong mmoho le mekgatlo e itseng ya tshireletso mmoho le sepolesa sa naha. Ba kene timeng ya mohwanto ke mokgahlanong le ho phahama ha ketsahalo tsa bosenyi motsaneng wa bona le metsaneng e mabapi. Mohwanto ona o ne o lebile maabaneng a dipapadi ya Wembley Stadium a motsaneng wa Terrefontein, moo baahi ba ileng ba kgobokana ka bongata ho ya ema kgahlanong le ntshetsopele ya mesebetsi ya bosenyi haholoholo dithethefatsi. Mohlophisi wa tema e leng Shiladiyani o bolela ha ketsahalo tsa bosenyi di phahame haholo motsaneng wa bona moo le diteko tsa bona jwalo ka baahi tsa ho lwantshana le bona di sa ba tswalleng katleho.
Sicale i-prayer march from Rossetenville. Sine problem. The reason that we organize this prayer march, it's a combination of ilento ama church of churches, we call it ama organizations that are actually dealing with that. And then sacela ukuthi nama councillors plus nama MMCs siyasaba invite ukuthi babe khona phakathi kuyo lenda. Sine challenge enkulu around Rossetenville, Richards Park, La Rochelle, The Hill, Springfield, Townsview, kune crime nenzi
beloko la mogatlo wa bolibedi tikolohong ya Rossetenville le nyolisa pesane. O bolela ha jolo ka baahi ba tlile ho ema ka tlhako ho netefatseng hore tema tsena tsa bosenyi di a phetswa.
This is enough. Make manje sike simema masondo njengathi sizi leaders ze CPF simema masondo sithandazise leli demon, ngoba leli demon lelo siyalibona ukuthi kunokuthi kube ngcono kuya kuba uwese liceda wonke umhlaba izwe liyaphela yile ndaba yama drugs.
Tsweletsong ya mohwanto ona baahi ba ne ba emetsweng le leng la gore ba tlile go lwana ya kgumamela go phephetseng polokego le tshireletso go baahi ka kakaretso.